Hey, Tomorosa, you're not born in this dance.
Away, my feet. Ah, Manzin, who are you? You're here.
You're
here. Ah, not your pillow. Oh, what's this? Our feet. That's Mr. Kabang. I'm going to go. I'm going to go to the house. I'm going to go.
Ah, sis, I'm also going to go to the house. I'm going to go to the
house. I'm going to go to
the
house. Oh, okay, ngeza manje, ngeza, ngeza. Alright, sure.
Mina
ngizele lokho la. Angizwele usehlule isendodo ufika ngitshe sobese uqedwe ukuthi ayikhiphe isisu. Kanti vele ngicabanga kanjani? Mimi sisene. Sisi kumina wena umithisa intombi yomngane wakho kanti umngane onjani wena
sisi angiyona lento icabanga
yini pho yini nawe wavuma ukudlala ngothokozani oh sengiyabona nini into eniyenzayo la okay yazini ngisathi ngisawumtshela
hayi bomanzini wenzani bega manzini wenzeni
wena ukhona into ungayenza
Manje ubona ungcono ukuthi umbulali uzothina uthokozane ngempela mayifika lana ngeke mina ngifanele amaphoyisa
hey 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 balizi nomthandazo balizi kwezi the believe yes balizi kwezi the believe uthi uma ngabe efika lapho sokuzokwenzana la into ofanele uyazi nje ukuthi ngisiza sithathe lo mzimba lo sokugqiba lapho emva kwenu
hayi bo usuyahlanyani ngeke mina ngifanele amaphoyisa
yho wena uxaba uzokwenzana nje uma ntombi ukutshela uthokozane he mina ngisibisele ukufa futhi ngeke nje kuboshwe wi 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 wi
Okay, yeah, kulungile. Kodwa kumele kwazi umuntu ngalendo.
Okay. Ayike ke. Azish.
Oh, ala, buza ngalo. Kwenza kanjani?